ɛnanso me nsa ka Esther Krante yɛpɛ sɛ yɛmfa wo kɔɔ noma hengua no anim noma yɛntimi nnɛ nyame ase wɔ ayɛyie mu na ɛnom na ɔmɛyɛ yɛ ho adwuma Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Uyo nyami kasi. Wanyami watufo. Uyo nyami omwamwa. Omwamwa niwe. Uyo nyame kasi Wanyame watufe Uyo nyame wamwamwa Awamwamwa Thank you, Jesus. Uyo nyame kasi. Wanyame watufo. Ato nyame wamwamwa. Owamwa.
Yes.
And some of the masses, but then some of you are. Be who you are. Sonia sa asira Behu yehu Church, Church, ene me nam fu bebre wo ho no ma se no ma se prophet a new team new songs are about the tisia they are what e wo platform so na boa ma de kwachi ntewra de nsira wo na wo nya wo kese amen
amen
wabadi nam fu po
uwu ye wo
waso de asa
I'm
running shit out.